Urban Music.
Acha nikuimbie au nikusifie, nishakupa moyo unitunzie, nishacha uchoyo nikupe nipatie. Asubuhi paka jioni na wika kajogo, sema unataka nini nikupe embe dodo. Wasije wakakuiba na